chenge sande sa kuna magama ngibiza ngawo ngawo wenuthandale wenuthandale angele sande sa me kuna magama ngibiza ngawo ngawo wenuthandale.
Oh, carry.
Gypsy on the track.
First glance, you got me hypnotized. Sipping from your cup, sipping on your love, I can't get enough. Look into my eyes, they don't lie. I want you and only you this time. Call me to the dance floor, whisper in my ears and more. Move into the music, move into the music. Call me to the dance floor, whisper in my ears and more. Move into the music. Here's what I want you to do.
Turn around, turn around, turn around for me. Let me love, let me love, let me love again. Let me live, let me live, let me live inside your skin. Turn around, turn around, turn around for me. Let me love, let me love, let me love again. Let me live, let me live, let me live inside your skin.
lula.
Angeke ube lula.
Angeke ube lula.
Nobody say you be easy.
Kodwa forward,
forward we go.
We go.
Angeke ube lula. Angeke ube lula. Nobody said it'll be easy.
Vegas, we go. Vegas,
we go.
Vegas, ela. Vegas, ela enkosini. Kuzolunga. Vegas, ela. Vegas, ela. Vegas, ela. Vegas, ela enkosini. Amapupa wako uzopila. Sazolunga, amapupo amizofeza. Sazolunga, sazolunga, inkosi ngizwile, ngizwile.
Iqale ngiyintwana, bengithi nginitshele ngisazofika. Lento ngaphakathi kwami iyangidla. Manje ngithi ngikhiphe. Mama tshela bomalume, tshela bomalume ukuthi ngifuna ukegoli. Ngifeza amaphupho wami. Ngifuna ukuhamba, ngifuna ukuhamba. Ngifeza amaphupho wami. Kodwa ngeke kube lula. Kodwa ngemithandazo yenu ngizophumelela. Ngizophumelela. Mina ngiyazi, ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga kuzolunga. Ngithi ngiyazi, ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga kuzolunga. Amaphupho wami zowaphila. Ithemba lami likuwe, nginethemba. Nami ngizohamba wonke umhlaba lonke lelizwe. Ngishintshe impilo zabantu. Njengoba wayiguqula impilo yami. Smakade, ngithi ngiyabonga, ngiyabonga.
Bekezela
enkosini. Bekezela enkosini. Sazolunga.
I know there is something that I have to share with the whole world. Impilo yami yonke, God was dealing with me. Nisazongazi, nisazongazi. All I gotta do is to bekezela. All I gotta do is to bekezela, bekezela. Somandla, kodwa ngiyazi, ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga kuzolunga. Ngithi ngiyazi, ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga kuzolunga. Kuzolunga. All I gotta do is to bekezela, bekezela enkosini. Bekezela enkosini. Sazolunga. All I gotta do is to bekezela, 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 bekezela.